Yesu ndi mkazi okwirwa chikololo namneneza kwa Yesu tankwirwa chikololo mutilole timponye miala alembi ndi afalisi anadza kwa Yesu ndi mzimai okwirwa chikololo Chima ayambe kumponya miala huyu onse atapelewera anabalalika na muza pita usaka chimweso amna wauza mainu wasa chima ayambe kumponya miala huyu onse atapelewera pita usaka chimweso amna wauza mainu wasa chima ayame kumponya miala uyu onse atapelewera anabalalika na muza pita usaka chimweso Chima ayame kumponya miala uyu onse atapelewera anabalalika na muza pira usaka chimweso amna wauza mainu olungama ayame kumponya miala uyu onse atapelewera Saka chimwezo.